ñen réew leen tax seen dënd maam ñen ñëpp seen dënd maam allez wala
yeah wala wala ñu wi la
dënd maam